I hope you like these tiny miniature raging granny hats.
Okay, ona hana hore le ka thabela dikatiba tsena tse o a le feeling tsona tse nyana.
Ha ho. Ke thabela ho.
We wear these when we sing our songs of change, awareness and celebration.
Ba ne ba thabile haholo ba bina pina ya bona ya phetoho le ya la dithabo tsa bona ba le hopotsa ba le kwana.
We all think of you often with love and affection.
Ba na na ka lona ka metsi la ka lerato le thabo.
Ke ka mabuthu go tata basadi.